Yabuya inkaka. Nthe anithi ngikahle ngalindele ngidwashe ngibaze fresh and ngigcwale ngamisele banye bathi sisakwazi but ngiyathemba ningilibele cause akhona i-communicator mina ngidinga ningibikele bethi ngihayine ngale sikhathi babhemele ngadecide ukuvula i-space ngicela inkakha ibadedele and mengiride music lakes ngikhetha umkakha walibelele abanye bathi ngivula i-gasi lapho sengivale iblase ngihembe eyi mina ngi-ghost to know angiqonde ngishisa ama-flows but sitofu lo bengiloba ngikhipha amalunga ngidlali kulo mculo wenintomeza kuqhumisa kushuthi uyibhomu bro and I saw you bro I don't owe you bro uqhamusuusingekwelela I don't owe you bro shit this music thing yenza abantu bangirecognize even i-brand steam iclede nokwenza yonke into angirise ngisimbolize ukuba icile likhaliphile umjido nayise ophethe umtshingo banyisile benithi angikhanye iphoso yini engicacisile manje unokuthembiso lezwe vele insizo banyisile bathi kwi-tv ngisala kanjani iningi lethi i-lyric ilibhalwa kanjani inkakheke futhi i-reason ihlanya kanjani nakwi-cubase iyisitofu anibothi nginamalangabi i-most yamarepha manje singisaba too much sengifokase kwi-album yaza ama-fans amafunani
yes,